no minsi igipolisi cy'u Burundi kigize iminsi kibona ibyaha bimwe bimwe bikoregwa abantu bari mu migwi twavuga ko idafise ubushobozi bukwiye twavuga nk'abana cyangwa bari bakozi bo mu nzu dutanze rero nk'ubuturorero ku itariki ya kane y'ukwezi kw'icumi na rimwe kuw'interekwa mu gisagara cya Bujumbura hariho umukenyezi yitwa Niyoni Isunga Evelyne afise imyaka 30 yafashwe yagizwa ko yakiriye nabi umwana kumukubita iminsi yose akaba yari umwana w'umugabo wiwe yabyaye hanze itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe uyu mwaka mu Gihosha mu gisagara cya Bujumbura umukozi wo mu nzu yitwa Hakizimana Felicien yaratutswe cyane yarakubitwa cyane kandi aranabohwa aranacumitwa mu kiganza n'umuntu yitwa Tresor arenze imyaka 30 akaba ari umuhungu wo akorera yitwa Ndayimirije Gaspar ubu mbere akaba yaranse no kumuvuza aho yarahejeje umuhungu we yarahejeje kumukomeye gukomeretsa uwo mukozi wo mu nzu itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2020 ikanye nkoko ni muri komine n'intara ya Rumonge hari umugabo yitwa Abdallah Mohamed w'imyaka 31 yafashwe n'igipolisi yagirizwa kuba nawe yakubise biteye isoni umwana wiwe yabyaye hanze w'imyaka 2 n'amezi 4 uwo mwana rero akaba ari we yari amutunze muri kino gihe itariki 3 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2024 nyene mu Ngagara mu gisagara cya Bujumbura hari akana k'amezi 6 kanyurujwe n'umukozi wo mu nzu yarasanzwe ajejwe kukarera yitwa Uwineza Mediatrice afise imyaka 22 uwo nawe akaba yavuye ashafatirwa n'igipolisi ku gasozi Nyabigati ni muri komine n'intara ya Kayanza abo bavyeyi bakaba baratabaje igipolisi naco gica kiranyarosa gushikaho caciye gifata iyo nkozi y'ikibi yitwa uwo mwana abajijwe n'igipolisi yishuye avuga yuko yoba ariko agomba kwishyuza ku nguvu ngo amafaranga yoba yari aheraniwe n'uwo muryango uwo butari bwamuhembe gushika amezi 8 yose ariko arakora itariki 3 z'ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka kuri Mutangano ngaha mu gisagara cya Bujumbura umukozi wo mu nzu yitwa Bigirimana Fulgence nawe nyine yarakubiswe cyane arabohwa baranamwaka n'utuntu twiwe twose ibyo akaba yabigiriwe n'uwakorera yitwa Aristide mu gihe ariko aramwishuza agahembo kiwe itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2020 muri Mirango ya kabiri mu gisagara cya Bujumbura ngaha mu Kamenge umwana w'imyaka 13 yarakaswe itama bakoresheje urwembe akatwa n'umuntu yitwa Mpawenimana Jeannette afite imyaka 19 bariko barashwana dufatiye rero kuri ubwororero bwagiye buribonekezamo utwo duce ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bumenyesheje ibi bikurikira ubwa mbere na mbere buribukije ko umwana ategerezwa gufatwa nk'umwana umwana ntaba arashobora kumenya uburemere bw'ibintu umwana ni ivyiwe gukora amakosa kuko byinshi abikora kubera batarabimenya uko ngene bimeze ategerezwa ngo rero gufatwa ukwari kuko umwana si umuntu akuze twavuga tuti atabaye muremure umwana ni umwana arafise uko ngene abayeho ategerezwa gufatwa abantu bakamutegera muri uko kuntu kwiwe ameze ubwira kabiri ubushikiranganji bwibukije yuko mu muryango ariho umwana ategerezwa gutungirwa agatungwa n'ababyeyi biwe ubwa mbere ari nabo bajejwe kumukingira ku rugero rwa mbere abavyeyi biwe canke ababamutunze muri ico gihe nibo bajejwe kumutunga no gukora ibyo byose bijyanye no kurondera ineza yiwe. Havuye ababyeyi ku rugero rwa kabiri haca haza ikibano. Ikibano naho hose umwana aba ari atari kumwe n'ababyeyi ni ukuvuga haba mu nzira agiye ku ishuri, haba hariya ku ishuri agenda, haba hariya ababyeyi bashobora kumusiga mu bigo bijejwe, haba aho hose umwana ashobora kuboneka atari kumwe n'aba babyeyi cyangwa bamwe basanzwe bamutunze niho mu kibano. Aha rero twese bica bituraba kuko aho tuba, aho tugendera, aho duca turabona abana batarabi iwacu. Abantu bose rero na cyane cyane n'aya mashyirahamwe avuga yuko aharanira agateka kazi na muntu cyane cyane ayakorera mu gisata cy'abana niho rero akwiye guca ahagurukira kugira ngo arabe yuko ineza y'umwana uwo ari we wese irubahirizwa muri byose na hose. Kubwira gatatu abajejwe gukingira ineza y'umwana no kubahiriza amateka n'amategeko amugenga ni leta n'inzego zayo. Aha rero zikaba zisabwa yuko zitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umwana asubira kuhohoterwa, ntihagire umwana asubira kutubahirizwa mu mateka yiwe n'amategeko